Kodwa bafethu ziningi izinto ezenzeka engadini ebusuku kulelwe. Bukani nje ngivuka kumnyama ngiyocosha inunu engadini. Hayi. Leya namhlanje imhlolo ibizwa nge-Christmas Beetle. Aphuma ebusuku in summertime azodla Christmas on your leaves kanjena nje. Bese mina ke kufanele ngivuke namanzi nebhakede ngewacosha. Bukani nje ngicosha amangakanani in one night.